Bakunzi ba Niko TV reka ndabaramuse cyane ndabaye nikaze mu kiganiro nkuko mubyumva ni Olivier Ondishanjima akaba rije tugiye kubana muri kino kiganiro. Uyu munsi tugiye kubabwira inkomoko y'umugabo yatanguje ubwami bw'u Burundi ariko bikaba bitazwi neza inkomoko yiwe. Kuri ino si nta kintu na kimwe kidafite inkomoko canke izina. Akenshi dupfuma tubiyoberwa gusa. Ariko buri kintu cyose kirafise intaho naho cahiriye. Kiretse Imana yonyine niyo twemera tukizera ko yamyeho kandi zokwamaho. Nko muri kino gihe uwo kubwira uvuge neza inkomoko ya coronavirus udakekeranye. Uwo buri cyo uvuge kandi byatanguye ukuze ibyishi waranagiye bikurikirana ukabyumva. Kuni nako muri kahise hari byinshi bivugwa nk'ibigereranyo. Gusa tukabyemera kuko atabindi tuzi. Ibyo ngiye kubabwira hano abenshi baraza kubipinga kuko ataho bavyize mwishuri. Ni inkomoko ya Ntare Rushatsi na mutoya wiwe Kiranga batanguje ubwami bw'u Burundi. Mvuze gato ku nkomoko ya Ntare Rushatsi uko vyigishwa ahenshi mu mashuri biri mu buryo bwo kugereranya no bakagiranya ko yoba akomoka hano habiri. Hari aho bavuga ko akomoka Ibuha akaba yaciye ashikira inkoma ahatwagwa na Soro na Jabwe abahungu b'umugabo witwa Ntoyere. Ahango akaba yaciye atangura kuyegeranya ubwami buto buto bwatwagwa n'abakuru b'imiryango ibyo twakwita mu rurimi rw'Igifaransa royaume hostile. We waravyegeranya abigira ubwami bumwe kandi buba ari wa butwara. Ahandi naho bavuga ko yoba yazananye mu bwami bwari mu buraruko bwa kino gihugu twakwita Burundi bw'uyu munsi bwari ubwami bwa Buganda. Gusa uyu munsi menya neza inkomoko y'uyu mugabo. Gusa uyu munsi tugiye kubabwira igice cya mbere kuko inkuru yiwe izoba ari ndende. Ibisigaye tuzobibabwira mu kindi gice. Ubushakashatsi buvuga ko Ntare Rushatsi iryo zina yoba yarihawe n'Abarundi kuko iryo yari afise ryabananiye kuvuga. Ni nk'uko umuzungu yitwa Von Behring Abarundi ryarabananiye baca bamwita Digidigi. Ntare Rushatsi rero ngo yoba akomoka mu Misiri canke Egypte canke Egiputa ya kino gihe. Abenshi mushobora kuba mutanguye kwiyumvira muti gute kandi Egiputa ari igihugu c'Abarabu. Kumbure iyo nayo ni inkuru bishoboka ko tuzogaruka ko hanyuma y'ukuntu Abarabu bo muri Aziya bateye Afurika y'uburaruko abirabura bose bari bahari bakangara. Aho Ntare Rushatsi na mutoya wiwe Kiranga nabo barimo. Guhunga kwabo bamanukanye Afrika aho bamaze iminsi mu gihugu cya Sudani. Gusa naho nyine abarabo bakaba baje kubatera. Bano basore babiri bakaba baciye bafata ingingo yo kugoma bamanuka aho bavuye baronka indaro mu bwami bwa Buganda mu gace karimo u Rwanda rw'uyu munsi. Aha ngo bahamaze igihe kinini ni naho bigiye kuvuga ururimi goba rwari rwegeranye n'ikirundi. Bamwe baravuga ko coba cari igiha abandi kinyarwanda. Gusa aba bagabo Ntare Rushatsi na Kiranga ngo baje bazananye ugusenga no kwizera kw'iwabo batangura kuvyigisha. Gusa batangwe no kuyumvira ko navyo bo bikoresha mu kwaka ubwami bene bwo. Aha ngo baratinye ubwami bwa Buganda kuko bwari bufise ingabo nyinshi mu gihe nabo bari babiri gusa. Bumvikanye ko nihagira icyo bageze ko mukuru azoba umwami mutoya nawe akaba ufasha abantu gusenga no kubavugira ku Mana. Aha ni naho Kiranga yaciye aronkera izina rya Kiranga Kiri Umweru. Kiri Umweru ni mu rurimi rw'Ikinyarwanda kuko ari naho baba. Babuze uko bufata ubwo bwami bwa Buganda baciye bahava binjira mu Burundi bw'uyu munsi. Aha naho bahakoreye amanyanga kugira bemegwe kandi batinywe. Uyu mukuru ngo yararinda cyane nta camukanga ariko mutoya we ngo yari umunyabwuru. Kubera gupfa aho bararaguje ahenshi hakaba hari mu ishyamba. Rimwe bumvise intare itontoma iroha mu ishyamba. Uyu mukuru acafata utugwanishwa twiwe abamagabo arahangana nino ntambwe cyangwa intare gushika yitsinze arayica. ni mu gihe mutoya wiwe we yari yamaze kwiruka. Uyu mukuru yaciye afata iyo ntambi ayikata umutwe aza wikoreye ku mutwe amaraso amujojotako. Abamubonye barajugumye batega ubwoba n'uko yoba atari umuntu, kuko ngo nta muntu umwe yokwicwa yokwica intare. Iyo ntambwe cyangwa iyo ntare ngo yari yaramaze ibitungwa n'abatari bake yarabinshi. Aha niho Kiranga yaciye atangura kubwira abantu, ababwira ko ari Imana yabatumye kubatabara. Aha barumvikana neza mu rurimi. Rushatsi aca ahabwa izina Ntare Rushatsi kubw'ubutwari bamubonye ko tibujya nawe nyine ubwiwe n'intare. Yari afise umushatsi w'ubusage abenshi bakunze kwita dread. Kiranga nawe acaba uwo kubavugira no kubashikira ku Mana ariwe uwabatumye. Akenshi ngo baza kuri Kiranga baje gusaba no gushima. Niyo yari amasengesho yigishije Abarundi mu gusenga. Abagabo babiri nta wigeze amenya inkomoko yabo niyo baje bava, kuko babwiye abantu ko baje batumwe n'Imana. Nuko ubwami bw'u Burundi buba buratanguye. Ntare Rushatsi aba umwami, mutoya we Kiranga aba userukira abantu ku Mana. Reka tugeze aha kumbure mu kindi kiganiro tuzobabwira neza na neza urugendo rwa bano bagabo n'ukuntu bakoze amanyanga mu kwigisha izina Imana. Twababwira ko Kiranga na Ntare Rushatsi nibo bazanye izina Imana mu Burundi. Mu Burundi nta zina Imana ryari rihari. Reka tubashimire rero cyane, naho ubutaha mu bindi biganiro mwari kumwe na Olivier Ondishanjuma. Ciao.